selela ke tlo abolelana le lona.
Ditaba tse molemo. The good news.
La utlwa. Ke tlo abolelana le lona ditaba tse molemo. Ke tse taba tse jwang?
Tse molemo.
Ditaba tse molemo tse jwang? Tse monate. Jwale, ditaba tsena tse molemo tse ke tlotla ke bua le lona ka tsona. Ke tsa mmuso wa Ntate Modimo, a kere? A kere? Ntate Modimo ke Modimo ya phethahetseng, ya motle, ya senang sekolo, le a utlwa?
God is a good God. That doesn't have any disadvantages at all.
Perfect. Ke Modimo ya phethahetseng.
He's a perfect God.
Ya motle.
Who is beautiful?
Ya lerato.
Who is loving?
Akere.
Is that right?
Jwale.
Come on guys, is that right?
Yes.
Jwale. Tshimolohong Ntate Modimo o ile a tlhola mahodimo le lefatshe.
In the beginning God created heavens and earth.
A di etsa di le ntle di phethahetse.
He made them beautiful and perfect.
Jwale. Ka ho fetisisa a etsa diphoofolo, a etsa difate, a etsa dintho tsohle tse re di bonang.
More importantly, he made animals, plants, and everything that we see.
Empa ka ho fetisisa haholo.
But more importantly,
a etsa wena le nna.
He made you and me.
Akere?
Is that right?
Hobane o etsa wa re rata, akere?
For he loves us.
Akere? Empa
hlokomelana. But be aware.
Yaba ho ba le ntho e fihlang.
Then something came.
Yaba sebe se a fihla.
Then sin came.
Sebe sa re silafatsa.
Then sin made us suffer.
Sa re silafatsa. Yaba sebe sa re silafatsa a ke? Yaba se re etsa batho ba babe a ke?
He made us bad people.
A ke? Empa re ithuta taba e nngwe ke ena.
But we learn another thing.
Hore le ha sebe se re silafaditse jwalo.
Even if sin made us suffer.
Ntate Modimo o ile a romela morena Jesu.
God sent Jesus Christ.
E le ngwana ke?
As a child.
A ke? Hore Jesu a tlo etsa jwang?
For Jesus to be what?
A tlo o shela dibe tsa rona a ke?
Die for our sins.
A ke?
Is that right?
Morena Jesu o latla e le motho lefatsheng a ke?
Jesus came as a person on earth.
Mme ena a phela bophelo bo phethahetseng a ke?
A
phela bophelo bo phethahetseng a ke? Jwale morena Jesu e lare batho ba bang ha na phela bophelo bo phethahetseng ba ne ba mo monela.
As Jesus lived a perfect life, people were jealous of him.
Mme ba mo hloya.
And they hated him.
Mme la ha ba mo hloya ba bebe ba etsa jwang? Ba mo thagisa.
Then they crucified him.
Mme morena Jesu a ba shwa.
Then Jesus died.
Empa taba tsa bona ha di felle moo.
But the news doesn't end there.
Empa
but
ha re ithute
when we learn
ho morena Jesu o lahlwa
that Jesus died
yaba ka tsatsi la boraro
and on the third day
a tsoha mabitleng
then he woke up
mme o a phela
and he lives
mme o phela mme ha re na le wena re ka dumela ho morena Jesu o lahlwa
and if we accept that Jesus died
mme o Modimo o mo tsisitse
and he woke up
hore ke Modimo
that is God
ni re fetwa bana ba Ntate Modimo.
And become Jesus' children.
We become the children of God.
We become the
children. Ha re tshwarele morena Jesu matsoho. Na taba tsa ba se taba tse molemo. Ha ke le utlwe, na taba tsa ba se taba tse molemo.
Ke
tsona. Ha re sa pele morena le so matso tsa ntse.